abasore batanu bo ku mutumba na Mande muri komine Rusaka bamaze iminsi igera kuri ine bafashwe n'igipolisi ariko kugeza ubu imiryango yabo yarabuze aho bafungiwe. Umugabo n'umugore barangana imbere y'amategeko je nibishikirizwa n'umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi inyuma yaho umutambukanye w'umukuru w'igihugu washikirije ko abagabo n'abagore batazopfa banganye mu gihugu c'u Burundi. Mu gihe bimaze kwibonekeza ko hari ibihugu biriko birakoresha incanco vyatoye mu kwikingira ikiza coronavirus ishiramwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS rivuga ko urucanco rizokwemera azoba ari urucanco ruzoba rukwije ivyangombwa. Muhinga bw'ivyuma turi kumwe na Innocent kubw'Imana mukanyi sase idonido yano makuru.
Urakeneye kumenya makuru y'imvaho umvirizi radio inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu inzamba akaburungu org.
Ndasubiye kubaha ikaze murano makuru nari mpejeje kubibabwira. Abasore batanu bo ku mutumba wa Namande zone yanza komine Rusaka intara ya Mwaro barabuzwe iyo bafungiwe inyuma yaho bafatiwe n'igipolisi cyo mu ntara ya Mwaro. Batatu bafashwe ku munsi wa mbere abandi babiri bafatwa ku munsi wa kabiri. Imiryango yabo yaragerageje kugendera amabohero atandukanye yo mu ntara ya Mwaro na Muranza ariko barabuze aho bafungiwe. We ivyo bikaba bibateye ubwoba bagasaba ko abajejwe intwaro bo bafasha gutora aho ababo bafungiwe. Ni inkuru twateguriwe na Reverien Bazikamwe.
Aha turaho irikira koze akorera mu gisagara cy'akarere ka Rubavu ku birometero nka 2 kugira ushikire umupaka utandukanye igihugu cha Kongo n'u Rwanda. Tumusanze ari karakata igitunguru ari karategurira ibifungugo ingenzi ijigana uburiro bwiwe yise restaurant ambassade. Twaganiriye ari karakinjika.
Muradutunga ino nkuru ntishoboye kuboneka nkuko nari mpejeje kubibabwira. Abasore batanu bo ku mutumba wa Namande zone yanza komine Rusaka intara ya Mwaro barabuzwe iyo bafungiwe inyuma yaho bafatiwe n'igipolisi cyo mu ntara ya Mwaro. Batatu bafashwe ku munsi wa mbere abandi babiri bafatwa ku munsi wa kabiri. Ni nkuru twateguriwe na Reverien Bazikamwe.
Ukuri umutekano ntawigeze uhungabana ariko umugabo baravuga yuko ngo hahirwa abantu bagwanye.
Batatu muri iyo miyabaga bahagaritswe mu gikorwa cabaye ku wa mbere uheze igenezo rya 3 rimwe kwezi k'umunani umwaka wa 2020 n'igipolisi cyo mu ntara ya Mwaro cari kirongowe na komiseri w'igipolisi Mwaro azwi ku izina rya Kasa. Cari kigamije gusaka imihana yo ku mutumba wa Namande muri zone yanza. Nta kigwanisho bigeze bahatora muri ico gikorwa ariko rero baciye genda batwaye bukuru igwe yo bafise imyaka 16. Nduwimana Fabrice hamwe na Pasi bose bo babadi muri iyo myaka. Ndacayisaba bienvenue na Jerome bo bafatiwe imuramvya iyo basanze barangurira akazi kabo hari bukeye bwaho ku munsi wa kabiri. Amakuru avangahi na Mande avuga ko igipolisi cyakoreye ku makuru cawe n'imbonera kure zibagiriza kuba bakorana n'abagwanyi.
Bafatiwe ku gasantre k'umuyanza nta kintu na kimwe uwo mukomiseri yashoboye kuvuga abagiriza keretse uwo yarondera yabuze yagiriza yuko ngo yaba yagaburira ngo abagwanyi mu ishyamba ariko ngabo na byo nyene yarabikiwe n'imbonerakure z'ahantu havuga rumwe n'uwobonye barondera ugacahuza umugambi ari umugambi washemeye.
Abanyagihugu bo kuri uyo mutumba bakaba bari mu mubabaro ntangere bagasaba abatware kubafasha kugira bamenye ahafungiwe abana babo nimba naho hari amakosa abagira babashyira imbere y'ubutungane.
Yaramenye aho abana bari kugira isaha kugira leta y'igihugu turonsha abo bana bacu bakatwereka aho bafungiwe kugira ngo tubagemurire tubabona nimba ari isaha baba bakoze tumenye icaha bakoze icaha arico hanyuma tubagemurire tubabona.
Ugo gwaruka gwiyongera ku bandi bo mu makomine ya Mugamba na Mukike bafashwe bagafungwa bagirizwa gukorana n'imigwi yitwaje ibigwanisho. Abajeje intwaro imwaro batubwiye ko atavyo bari bwamenye. Komiseri nawe Kasa ntiyitavye telefone yiwe ngo twumve ica bivugako.
Prevarien bazikamwe arakenuye imisi 320 iraheze bamenyesha makuru bane bikinyamakuru iwacu bari mu ibohero ibubanza Agnese Ndirubusa Christine Kamikazi Terence Mponzenzi hamwe na Egide Harerimana baciriwe urubanza na Sentare Nkuru y'Intara ya Bubanza Sentare isubira mu imanza ya ntahangwa nayo ikaba yakomeje igihano baciriwe naco kikabari ugufungwa imyaka 2 n'igice ni hadaburingana n'umuriyoni kuri umwe bakaba bahagaritswe kwigenekerezo rya 2022 ukwezi kw'icumi umwaka 2019 ibubanza bari bagiye muri komine Musigati ahariko harabera intambara hagati y'inzego z'umutekano hamwe n'imigwi yitwaje ibigwanisho amashira hamwe impuzamakungu yagateka kazi na muntu nayo bamenyesha makuru akaba dahengeshanya gusaba ko borekugwa kuko atacaha bakoze uretse ko bakoze akazi kabo umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yaraye amenyesheje ko abagabo n'abagore batazopfa banganye mu gihugu c'u Burundi akaba yabishikirije kuri uyu wa gatanu mu nama y'abakenyezi b'indongozi bo ku rwego rwo hejuru imvugo itakiriwe neza na bamwe mu bakenyezi baharanira agateka k'abakenyezi umuhari w'abakenyezi n'abigeme baharanira amahoro n'umutekano mu Burundi urongowe na Marie Louise Barichako uvuga ko imbere y'amategeko umugabo n'umugore bangana idonido na Bella Gloria Kinhor
Anama yahuje abakenyezi b'indongozi mu rwego rwo hejuru yari yitabwe n'abakenyezi batari bake umutambukanyi umukuru w'igihugu yasavye abakenyezi babarongozi guca bugufi mu ngo zabo yamara akamenyesha ko kubijanye no kungana kw'abagore n'abagabo atawo vyigeze biba kandi bitazopfa binabonetse mu gihugu
nagenda bwereke urazofata wicaye iruhande y'umugabo wugure n'amazi akunaniye yaba atari n'umugabo wawe ubanza kumuhanga kugururire kubera iki wotaye kugiyugura iryo cupa ako n'akaro gatoyi kerekana ko ibintu byo kungana abagabo n'abagore banza mu vyibagire mu gihugu cy'u Burundi ibyo ntawe bizokwigira bibi
kubwa Marie Louise Barichakuwe akabona ko umutambukanye w'umukuru w'igihugu ashobora kuba yari ihenze kuko umugore n'umugabo naho batanganya ingufu ariko barangana imbere y'amategeko
ivyerekeye kw'abakenyezi n'abagabo bangana imbere y'amategeko canke mu vyerekeye ibigenga agateka kazi na muntu ivyo nibintu vyamaze kwemegwa kuva mu manama yose yagiye araba mbere ya nyuma nini no vuga arije nama yabereye Beijing ubuhaze imyaka 2025 bibaye hari habaye niyindi muri 2025 niyindi muri 2025 zose ziguma ziriko ziravuga uko kwagateka k'abakenyezi ko bahabwa agateka kazi na muntu kabo kandi ko vyemewe ko umukenyezi angana n'umugabo kungana rero uko numvise uwo mufasoni yabitahuye vyosa nuko arukunganye nguvu arukunganye ubushobozi yamara sivyo ico bashaka kuvuga bishaka kuvuga yuko imbere y'amategeko muri abana b'igihugu mwese murafise ivyo mujejwe kandi murafise ivyo mwemerewe amategeko abaha mu gihe itegeko ryo yamaze gutegekanywa rikavuga ico abanyagihugu bemerewe umugabo n'umugore baravyemerewe bompi co kimwe
mukamenya kandi ko muri iyo nama umutambukanyi w'umukuru w'igihugu yagabishije bamwe mu bagore bagendana amafaranga mu mifuko kuko batera imwe mu mbi y'ubugararije mu ngo zabo
Muri iki gihe isi yugarijwe n'ikiza cha coronavirus. Ubuze ibimenyetso byayo. Ibimenyetso bya coronavirus ni ibi bikurikira. Ubushuhe, kumeneka umutwe, gucika intege, gukorora no kuma mu muhogo, kubura impwemu. Mbega ni iki ukora kugira wirinde icyo kiza cha coronavirus? Karaba kenshi mu ntoke. Kororera canke wasamurire mu ngingo y'ukuboko. Koresha imishwaro ucitabwa uhejeje kuyikoresha imwe bita papier mushwaro ifukiye ku munwa n'agatambara kabigenewe irinde kuramukanya mu guhana ibiganza no kugwana mu nda irinde kuja mu makoraniro y'abantu benshi ubu ni ubutumwa bwa radio inzamba agateka kawe
Mumakuru janye na magara y'abantu naho hari ubushakashatsi bwinshi kubijanye n'urucanco rwa coronavirus ishirahamwe mpuzamakungu gitaho amagara y'abantu OMS rimenyesha ko ritazokwemera urucanco rudakwije ivyangombwa yabimenyesheje kuri uyu wa gatanu mu kiganiro yagiranye n'abamenyesha makuru mu gihe hari bihugu vyamaze gutangura gukoresha incanco vyatoye kuri ivyo bihugu bisaba gutangurira ku bakozi bo mu gisata c'amagara y'abantu abashaje n'abagendana indwara zidakira reka ino nkuru tuyibaze Odas Nimbona
mu kiganiro yahaye abamenyesha makuru kuri uyu wa gatanu igenekerezo rya kane za kuno kwezi Tedros Adhanom arongoye ishirahamwe mpuzamakungu rijejwe amagara y'abantu OMS yaravuze ko iryo shirahamwe ritazemera urucanco rutaboneka neza ko rufise akamaro yaremeje ko ararushinga nibijanye n'urucanco ruriko rurategurwa n'ibihugu kubijanye no gukinga ikiza coronavirus yaremeje ko OMS izokorana n'amareta y'ibihugu mu kwigira hamwe ibijanye n'ugo rucanco kubijanye n'abagwanya ugo rucanco urongoye ishirahamwe OMS yaramenyesheje ko abantu nkabo bamaho kandi bashobora kuvuga ibi canke biriya ariko ataco bashikako uturorero n'incanco zikinga ingwara za Ebola n'agasama zagwanijwe ariko ntacabujije ko zigira akamaro ikindi yamenyesheje nuko atawo kwitega urucanco rusangi imbere y'umwaka w'2021 kubijanye n'ibihugu bimaze gutangura kugerageza ugo rucanco aho akavuga nk'igihugu cy'u Burusiya asaba ko aboronswa ubwa mbere ari abakozi bakora mu bisata by'ubuganga abasaza hamwe n'abagendana indwara zidakira incanco rero zishika 176 nizo ziriko zirigwa zishika 34 nazo ziri ku rubuga aho ziriko zirapimwa ushika rero kwigenekerezo rya kane za kuno kwezi ibitigiri by'abamaze kwandura COVID-19 ku isi bingana n'imiliyoni 26 n'ibihumbi 678 n'629 abamaze guhitanwa n'ico kiza n'ibihumbi 876 563 kuva ico kiza kimenyekanye
Odas Nimbona arakenuye kubona leta y'u Burundi yemanze ku gisata c'indero gicumbagira ngo nivyo gushima ivyo nibishikirizwa na Libera ntibashira kandi yanonose ibijanye n'indero aho ni mu gihe mu nama nshikiranganje yo kuri uyu wa gatatu vyibonekeje ko amashure y'imyuga yahora yakira abanyeshure bahitiye afise ubukene bw'abigisha n'ibikoresho ari naco gituma hafashwe ingingo yuko abanyeshure bayobewe mu mwaka w'icenda shingiro baronswa ibibanza yo guhitira ni nkuru twateguriwe na Parfait Mudasigana
Insiguro zatanzwe mu nama shikiranganje yo kuri wa gatatu kugira abanyeshure bahabwe ibibanza byo guhitira mu mwaka w'icenda shingiro nuko amashure yahora yakira abo banyeshure afise ubukene bw'amashure y'imyuga hamwe n'ibikoresho Prosper Ntahogwamiye umuvugizi wa leta y'u Bujumbura avuga ko leta y'u Burundi hari ibintu yahinduye mu gisata cindero kugira kibandanye gitera imbere
hari bishasha bimwe byashizwe muri iyo nteguro kubindi navyo haraba bikeyi byahindutse kugira ngo ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi butunganywe neza kuva hasi gushika hejuru muri bishasha bimwe twovuga ni nk'ibi gukuraho ubuyobozi bwo kwigisha gusoma no kwandika kugira ngo utwigoro dutumberezwe cyane cyane ku ishuri nshingiro ubushikiranganje bw'indero n'ubushakashatsi yaravuze ikibazo kijanye n'abanyeshuri bo mu mwaka w'icenda bayobewe amashuri y'imyuga yategerezwa kubakira ntakwiye kuko menshi ntagira ibikoresho ayandi nayo ntagira abigisha
ariko Libera ntibashira kandi yanonose ibijanye n'indero avuga ko leta y'u Burundi ikwiye kugarukana amahoro n'umutekano kugira ibihugu byahora bifasha mu gisata cy'indero bisubire gutanga imfashanyo gutyo amashuri y'imyuga aronke ibikoresho bihagije n'abigisha yongera atange ubumenyi
no kwibutsa yuko ikore fondamental ibaze imyaka 6 ishizweho yagiyeho batize ibyo bibazo byose kugira rero amashure y'imyuga abe menshi aronke n'ibikoresho nta wundi muti atari uko amahoro n'umutekano byogaruka mu Burundi hanyuma zamfashanyo u Burundi bwahora zironka zikagaruka kugira ibihugu byahora bifasha Burundi na cyane cyane mu gisata cy'indero basubire batanga uburyo amashuri y'inyuka yubakwe abarimu baronke ibikoresho baronke igisho zikwiye zibategura kwigisha amashuri y'imyuga.
Mukibuka ko umwaka w'ishure w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uzotangura mu Burundi kuva kuri uyu wa mbere igenekerezo rya Ndwi Nyakanga.
Parfait mudasigana arakenuye unaho tuje kugigabane ku isoko aho tubabwira integuro zijanye n'iyugurugwa ry'umwaka w'ishure w'umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri na rimwe uzotangura kuwa mbere igenekerezo ry'Indwi Nyakanga umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Ni inkuru tutegurirwa na Bertrand ngenda kuri yo.
Ku isoko. Ku isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradio Radio Inzamba agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu na Radio Television Renaissance.
Mugihe yasigaye umunsi umwe ngo umwaka w'ishuri utangure, imyiteguro yo irabandanya haba ku bavyeyi no ku barezi. Ku ruhande rw'abavyeyi bemeza ko ibikoresho by'ishure vyazimvye, na yamwe mu mashure mato mato nayisumbuye mu gihugu aracafise ibimenyetso vyerekana ko atiteguriye neza kwakira abanyeshure. None mu gihe biba byifashe uko, ingaruka ziraheza zikabizihe ku munyeshure no kuri leta muri rusangi. Inyishu z'ivyo bibazo tuzisanga muri kino kigabane ku isoko co kuri uno wa gatandatu igenekerezo rya gatanu Nyakanga umwaka wa 2020. Kuri mikro mukaba muri kumwe na Bertrand ngenda kuri yo sangwe kaze. Imyiteguro kwiyugurwa ry'umwaka w'ishure isani yateye ibibazo abavyeyi batari bake. Ibikoresho by'ishure bemeza ko bizimvye n'abatamikoro manini basanganywe. Kurikira bamwe baganiriye na mugenzi wacu Thierry Bigirindavi wa Televiziyo Renaissance.
Abavyeyi afise ubukene bidasanzwe, ibikoresho by'ishure byaraduze, amakaye, amaniforme, ibyo byose byaraduze ku rudegere rutebwo, ariko amikoro y'abavyeyi nabo ataho yigeze ava ataho yagiye. Ugasanga twarose kubera ibintu byose badugije, ugasanga biramunaniye no kugura ibikoresho by'ishure. Igihugu naco murabona aho kiri mu bukene buteye ubwoba, nta kintu na kimwe ariko barafasha kugira ngo indere iteje imbere. Mwaka w'ishuri mututangura mwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri ushira w'ibihumbi mirongo ibiri na mirongo ibiri na rimwe tanguye turi mu bukene ntangere, twebwe abavyeyi tutaturungika abana ku mashure, twasaba yuko iyo leta n'ukuri yidufasha ikadufasha nk'uko bami badufasha abakera. Hari abana amakaye bayasanga ku mashure, ugasanga babahaye amakaye cumi, cumi n'atanu, cumi n'abiri, bari kudufasha n'ukuri leta ikazotuha ayo makaye.
Nk'umwana yiga amashuri mato mato kuva mu wa mbere gushika mu wa gatandatu, ariko ari umuzamu, ariko ari amahera y'inyubako, ariko ari hango amahera ngo azokora ngo ngutetse ngo yaje ngo mu komine, uko kose ugacusanga amahera abaye menshi, natwe ataya mikoro dufise ubu hari ubukene ntangire. Ukibagiwe cyo n'uwiga amashuri yisumbuye kubera mu windi rusha mu icenda datu zawumva ngo amahera ngo ibibazo buri trimestre buri gice ngo kibazo, turasaba leta idufashe twige ku buntu.
Amwe mu mashure ategekanya kwakira abanyeshuri kuri uwa mbere aracyo afise ubukene bw'ibikoresho hamwe n'igitigiri kikiri gito cy'abarimu, nk'uko tubibwirwa na mugenzi wacu Emile Nibasumba akorera Radio RPA ijwi ry'abanyagihugu.
Abigisha ni bake mu gihugu cyose, igitega umugwa mukuru wa politike, amashuri amwamwe aracyakoresha abigisha babakorera bushake bahembwa n'ababyeyi hamwe n'abakutsa kivi bahembwa n'amashure. Komine Gitega yonyene ikeneye abigisha b'inyongera barenga amajana abiri kubwa makuru ava mu buyobozi bw'indero bwa komine. Ikinyamakuru La Voix de l'Enseignant kivuga ko intara zibangamiwe kurusha izindi no kubura abigisha bakwiye ari Bururi, Mwaro hamwe n'igisagara cya Bujumbura, n'abigisha bake bazorobanurwa mu baheruka gukoreshwa ibibazo byo kurondera akazi leta ntirabarungika ku mashure bazokorera ko. Amashuri afise uburaro ntararonka gushika ubu amahera yo gufungurira abanyeshure angana amajana umunani ku munyeshuri umwe ku munsi kuva mu bihumbi bibiri na cumi na gatandatu. Ayo mashure y'uburaro nka yose akaba atakironswa amamatera, ingaruka akaba ari uko
usanga henshi imatera imwe isangigo n'abanyeshure babiri kenshi ugasanga ari matera yashaje iyindi ngorane ni intebe usanga ari nke mu mashure menshi abanyeshure batatu canke barenga usanga basangira intebe imwe kubijyanye n'amashure y'imyuga henshi hari bitabo bibiri canke bitatu by'abanyeshure kubyigwa 15 abigisha bobo muri ayo mashure nta bitabo bafise
Ingorane rero zituruka kuri ivyo bibazo ziba nyinshi abanyeshuri iyo baheje amashure ngo nibaheza ngo bagire ico bimariye kukumenyi abatari kirenga bisigurwa na Yuraria Nibizi yavuze arongoye sendika y'abarimu STEB
abigisha bari mu ishuri badafise ibikwiye kugira bigisha abanyeshuri abanyeshuri barahagwa n'abigisha bararemegwa abanyeshuri ntibaronka inyigisho zikwiye batangura nabi umwaka ugahera ataco bafise bize hanyuma bibandanya gutyo ugasanga abanyeshuri barabihiwe n'inyigisho bamwe baca babiheba abandi bagatitura umwigisha mugabo bagapfa kuguma aho umwaka uheze bagashaka guhindura ishuri ikica kibagora ryari ni gihe bahejeje igice cy'inyigisho kahaje bahejeje ishuri shingiro bakaja gukora ikibazo ca leta ni hamwe rero hacaboneka abanyeshuri benshi cyane baronka amanota make badashobora kunguruzwa mu mashure ya leta abandi bakaboneka abanyeshuri bake batari bwunguruzwe mu mashure y'inyuma y'ishuri shingiro ugasanga rero benshi baradubura abamwe kudubura cyangwa ikibanza cyo kudubura n'amategeko urabona yarabujije kudubura abana usanga bunguruzwa bamureka rengane bakunguruzwa bugaca kunguruzwa nawe ntafise ubumenyi bukwiye hamwe rero hejeje ishuri shingiro n'izi ngorane mubona tuje turonka abanyeshuri benshi cyane batari bwunguruzwe kandi batari budu bure batari buru nk'iyo baja aho rero ni ngorane zikomeye cyane kuba cabaja mu ibarabara kindi cakabe nuko nabo bunguruzwa wumva kubera bagumye bagira muri za muri karengana guma agenda yagenda atamenye guhamango bagomba kuba abana benshi biga usanga no mu byo bize atakano vera bafisemwo ivyo bize usanga shikaho mu nyuma naho yoshikira ico kibazo ca leta bakamurika karengana kubera bakeneye abinjira muri ivyo bibanza gusa ucu usanga nawe nyene ataca sohotsa afise
Ni n'uruhombo runini ku gihugu kuko kidaheza ngo kironke icabwenge zizana akarusho mu iterambere y'igihugu
iyo rero ni ngorane ituma n'igihugu kidashobora kuronka abahejeje amashuri b'incabwenge bashobora kwiyumvira no kugira ikintu bahinduye muri byari bisanzwe bihari basanganywe babanditwa batwigisha mwe twankungo n'abakoroni bamwe batutegurira izo nyigisho ugasanga tuguma tugenderera kuri bya bintu bya kera mu iterambere mu buhinga aho uko turonka abanyeshuri bagira ico bahindura mu byo bize bagira ico bahindura mu by'igihugu bahindura za nyigisho bakazihindura iterambere kubigisha naho ushusanga umwigisha adashoboye kunezererwa umwuga mu sanzwe abigisha baranezererwa urya mwuga ko ndetse kubatunga barahindura ubuzima bw'umuntu umwigisha yabonye ko atari ko arahindura ubuzima bw'umunyeshure aragira akababaro
ajye umukuru izira kumutuka ikizira kumubwira ukuri
umwibazo wa Irariya Nibizi ni uci usozera kigabane ku isoko cy'ukuru no munsi wa gatandatu mwejeje kuvyumvira kwiyo atabumenyi bwa kanovera burangwa mu mashure beza bikagira ingaruka mbi nyinshi ku banyeshure muri rusangi ndabashimire rero mwese mwadukurikiye kuri micro mwari kumwe na Bertrand ngenda kuri yo ndabayisango mu kindi kiganiro nk'iki kwa gatandatu za naho ubutaha
cyari kiganiro ku isoko
mbere yo gusozera ano makuru dukurikire amakuru yanditswe muri ndwi turiko turasozera nibimenyesha makuru ano makuru twayabwirwa na Jean-Baptiste Bireha
amakuru yanditswe n'ibinyamakuru kuri radio Inzamba
uyu ni mwanya kwikirana ibyanditswe n'ibinyamakuru bitandukanye bya hano iwacu mushikirizwa na jewe Jean-Baptiste Bireha kubera byabataye kw'amazi guhagarika imigwi y'abitwaje ibigwanisho leta y'Igitega yahisemwo kwiruka kugwaruka kw'abatutsi bo muri komine Mugamba tubisanga mu kinyamakuru Burundi Delinet icyo kinyamakuru cyandika kivuga ko hakemenyekana ko hariho imigwi y'abitwaje ibigwanisho yateye mu makomine amwamwe intara ya Bujumbura na Rumonge igipolisi gifatikanije n'imbonerakure baciye birara mu banyeshuri b'abatutsi bari mu biruhuko kugira ngo ntagire n'umwe acaruka nk'uko icyo kinyamakuru kivyandika ko haciye harungikwa mu maguru masha intwazangabo mu gipolisi karuhariwe mu guhasha abo bakunze kwita abagomotsi Desire w'amahoro Burundi denete kabandanya kivuga ko abatari bake babuzwe irengero muri abo banyeshure abandi nabo baricwa imisore n'inkomi bagera kuri 50 barahagaritswe bakaba baturuka ku mitumba ya Kivumu Donge Burasira abandi bagera ku 10 barafashwe muri ubwo buryo nyene Icyo kinyamakuru kikatangazwa no kubona kuva igihe bararigoye atamutegetsi n'umwe yigeze ashikiriza ijambo gihumure kiretse ibyashikirijwe n'umushikiranganji ajejwe ugwaruka aho yahamagariye ugwaruka rw'imbonerakure kurikanura bakararira igihugu Umukuru w'inama nkenguza amateka yaragize urugendo muri commune Mukike byandikwa n'ikinyamakuru cha leta ABP Info icyo kinyamakuru cha leta kikandika kivuga ko inyuma yaho umutekano uhungabaniye umukuru w'inama nkenguza amateka Emmanuel Sinzohabwira yagize urugendo muri commune Mukike mu ntara ya Bujumbura asanzwe yatowemo hari ku munsi wa kane ari kumwe n'abashinga amateka batowe muri iyo ntara buramatari w'intara ya Bujumbura Jumbura nkuko ABP kibivuga ngo yamenyeshije ko abantu babiri babuzwe irengero babiri baricwa muri ico gitero n'abagera kuri batatu bakomeretse umukuru w'inama nkenguza amateka Sinzohagera akaba yavuze ko izo nkozi z'ikibi zikitse mu kiza mu gihe abanyagihugu bari bibereye mu munezero w'ibyavuye mu matora akaba yasabye ko burikanura nk'uko ico kunyamakuru cha leta ABP Info gisozera kibyandika Umukozi w'ishirahamwe Regidezo yarakubaguwe muri zone Kinama mu gisagara cha Bujumbura byandikwa na Netpress ngo hari kuri uno wa gatanu mu gitondo cha kare aho abanyagihugu babiri basanzwe ari ababanyi bashwanye bapfa umuringoti utwara amazi ya Regidezo umukozi wa Regidezo aba muri iyo micungararo yaciye ahashika kugira ngo abumvikanishe agitangura kuvuga ngo umwe muri abo bagabo babiri yaciye amusimbira ko aramukubita arashaya Nigiki cyo bacinyegeje kubijanye no kutumvikana hagati y'ishirahamwe ryo kuziganya no kugurana na kazoza n'abanywanyi baryo cyandikwa n'ikinyamakuru iwacu bamwe banywanyi b'iryo shirahamwe bajyagiriza kunyuruza amafaranga yabo iryo shirahamwe ryoryo rikisigura rivuga ko ari bamwe mu bakozi baryo bakorana n'abanywanyi mukoresha amafaranga kuri bimwe bita banke lambere iwacu cyandika kivuga amatati ari hagati y'umugwizatunga Amose Muhitira yabikije miliyoni 110 z'amarundi muri iryo shirahamwe hari ku munsi wa gatandatu ngo asubiye kwa mbere kuraba amafaranga yiwe basanze konte igaragara ngo ubu yarabuze ayacira nayo amira uko yabuze aho ashobora kwitura akavuga ko ayo mafaranga yari yayaguranye mu banki Interbank ngo none inyungu igiye kuba umurengera agasaba umukuru w'igihugu ko uyo mufasha kugira ngo ashobore kumishuriza udufaranga twiwe ngo kuko yarituye abajejwe ubutungane ariko ntacu bashoboye kumufasha nino ngaha rero byanditswe n'imyamakuru bitandukanye bya hano iwacu bigarukiye kabashimiye mwese mwadukurikiranye mukamwe ari kumwe na Jean-Baptiste Bireha
Amakuru twabateguriye ni ngaha aciye arangirira nk'abandi bashimiye kuba mwaduteze yo mpinshimira na Innocent Kubwimana yafashije mu buhinga bw'ivyuma ahanje nk'abandi bikebanuye nahuta